Nasubiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mu muri ko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV. Turi kwigenekerezo rya 2022 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na 2022. Sambwe kaze mu makuru agezweho ariko aravugwa cane ibya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ano makuru haraza kugaruka ku ngingo irabana na politike. Turaza kubabwira amakuru avugwa mu mutekano ndetse tuze no kugaruka ku bindi byose biriko biravugwa irya nino. Mu ngingo nkuru za no makuru ndaza kukubwira ku makuru arabana n'umutekano abateye grenade mu ntara ya Mwaro. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano agize ico atangaza kuri iryo bara ryaguye nabateye iyo grenade. Ndaza kubabwira ivyatangajwe na Pierre Nkurikiye muri ano makuru muraza kubikurikira. Mu makuru arabana na politike turaza kugaruka ku makuru nanone avugwa mu bategetsi. Turaza kubabwira ivy'umutekano mu gihugu ibihangange ndetse n'andi makuru abagenda aratangazwa mu bimenyesha makuru ndetse nibivugwa n'abanyagihugu. Ya makuru mwanyigejwe turaza kuyagaruka ko tubabwire vyose uko no vyifashe. Mu nkuru zirabana n'intwaro turaza gusimbira muri komine Bubanza aho umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ategeka komine kumuhisoko. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza Alexandre Ngoragoze aragirizwa n'abanyagihugu ko ariko arategeka abarongoye komine Bubanza ngo bamuhe vyanka vyakunda isoko ryo kubaka ihangari n'itonorero ry'umuceri ahitwa Randa Mitakataka. Ivyo turaza kubibabwira nido nido ya no makuru. Rena yandi makuru hatandukanye habariko aravugwa cane irya nino ibitangazwa n'abantu bamwe n'abandi amasoko yacu yegereye ubutegetsi, amakuru avugwa mu bimenyesha makuru ndetse n'ibindi vyose biriko biragarukwa ko n'andi hantu namushobora kubirondera atari ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ECTV. Bonesha kure imwe rodende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro itandukanye mu bisata vyose atana kimwe dusize inyuma kugira mumenye uko vyifashe mu gihugu, uko amakuru abariko arahavugwa n'ibindi vyose. Intererano ni ya yindi no gufyonda kuri subscribe kugira urajushikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza. Ano makuru tuyatohorezwa n'umurwi wamenyesha makuru bakore irya nino bakayaturungikira maze najewe nkayatunganya nkayagushikiriza umunota ku yundi akagushikira ubwo nyene iyo wafyonze kuri isabone. Mbere yuko tuja mu yandi makuru atandukanye reka no makuru tuyatangurire kuri no nkuru iciye ku masonga muri komine Bubanza. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ategeka komine kumuhisoko. Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza Alexandre Ngoragoze aragirizwa n'abanyagihugu ko ariko arabategeka abarongoye komine Bubanza ngo bamuhe vyanka vyakunda isoko ryo kubaka ihangari n'itonorero ry'umuceri ahitwa Randa Mitakataka. Umwe mu banyagihugu baho yatwandikiye ati mwiriwe nimpfuza kumenyesha amakuru mu bijanye n'intwaro muri komine Bubanza. Hari isoko ya leta marché public yo kubaka ihangari yububiko n'itonorero ry'umuceri ahitwa Randa Mitakataka iriko irigwa muri komine Bubanza. Mubatanze amadosiye yo kuyihiganirwa harimwo entreprise y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza yitwa Ngoragoze Alexandre. Hamaze kuba iyugurugwa by'amadosiye vyabonetse ko atakuntu na kumwe vyogenda ngo iryo shirahamwe rya Alexandre iryo shirahamwe Secofoma Secofomabu ritsindire iyo soko kuko igiciro yasavye ko yubaka ko cari hejuru cane ugereranije n'abandi bariko barahiganwa. Niho rero inyuma y'ukugurura ayo madosiye babona ko Alexandre Ngoragoze yamaze kurushwa. Icegera ca Mustanteri yari mu bugurura amakete yaramutelefonye amumenyesha uko vyagenze, niho Alexandre yamwishura ko kumuha isoko no kuva mu kazi we na Mustanteri bahitamwo kimwe. Ubu rero aho bigeze ngo bariko bakora ibishoboka vyose kugira ngo agabanye ico giciro mu gihe kizira mu mategeko agenga amasoko ya leta ko hagira ubugira ico ahindura muri dosiye y'ubuhiganwa inyuma y'iyugurugwa ry'amakete. Hari n'ikindi giteye amakenga caranze iryo yugurugwa ry'amakete. Mu bisanzwe ku munsi wo kugurura amadosiye hategerezwa kuba hari umuntu yavuye muri marché public, ariko ntibamwemereye ko aza kuko baguma bamubesha amasaha kubera bari bazi ko hageze ubumenya atari mu rwego bafisemwo ububasha ngo vyari kubagora kubihindura. Kugeza ubu ivyo bintu uko vyagenze nta muntu numwe wo muri marché public abizi. Wewe nkumvuga ijwi rigashika kure, tabariza abene gihugu babubanza, kuko uretse ko abahiganwe bariko bararenganywa, uwo Alexandre Ngoragoze ibikogwa vyubaka n'iryo shirahamwe ryiwe ntivyigera vyubahiriza itegeko na rimwe. Abikora uko ashatse kuko atawuheza ngo amugenzure, bose ntacu bafise bamuvugira ko. Ubu yaba Mustanteri, yaba sekreteri permana wiwe ndetse n'abandi bahanuzi bari muyabira kubona bagomba bakore ayo makosa yose ashobora kubakora ko. Kumbure mwohava mwibaza ngo uworenganywa yo kwitwara emwe bivugwa ko uwitwara abikora isoko yamaze gutangwa. Uwo nawe amenyekana inyuma y'amezi atatu, ibintu tubona ko vyoba vyamaze kuyangara. Murakoze. Alexandre Ngoragoze amaze igihe avugwa mu manyanga atari make mu ntara ya Bubanza. Prezidenti ndayishimiye wenyene ubwiwe yaravuze ingene uyo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Bubanza yafatanywe ifumbire adashobora gusigura. None bigenda gute ngo umuntu amenyekane gushika no mu biro vy'umukuru w'igihugu ntihagire ingingo n'imwe ifatigwa uwo muntu? Abajejwe amasoko ya leta nibafate mu minwe kino kibazo. Amabi Alexandre Ngoragoze avugwamwo arakwiriye gutohozwa no butungane. Givyo ibivugwa kuri uyo Alexandre Ngoragoze nayo manyanga ariko arakora. Ndarina bikubwiye mu ntango zano makuru ko turi buze kukubwira kwibara ryaguye mu ntara ya Mwaro, aho inkozi z'ikibi zaraye ziteye grenade ikomeretsa abantu batatu. Mwijoro ryo kuri wa 19 Nyakanga 2022 isaha zitanu z'ijoro inkozi z'ikibi zarateye igisasu nezwa ntoki bita grenade ku bantu batatu. Umudandaza hamwe n'abandi babiri bari kumwe bari batashe bavuye muri kontwari, bari bavuye mu kidwati co ku mutumba wa Kanka, zone Kanka, komine ya Bisoro yo mu ntara ya Mwaro. Amakuru atangwa na Pierre Nkurikiye asanzwe avugira ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano, yemeza ko iyo grenade yakomerekeje Irankunda Viane, Nkurunziza Emile batazira Sioni, hamwe na Shimirimana Emmanuel, bakaba baciye banyarukanwa ku ivuriro rito rya Kanka. Inyuma yaho bakaba rero baciye bajanwa mu bitaro vy'ikibumbu. Gushika ubu abajejwe intwaro igipolisi n'ubutungane bakaba baciye bashika ahabereye iryo bara, ariko gushika ubu izo nkozi z'ibibi zikaba zitarafatwa, amatohoza akaba akibandanya. ivyo rero ivyiryo bara ryaguye. Yandi makuru hariko haravugwa cane hirya anino nkuko naranabikubwiye ko turibuze kugushikiriza ayandi avugwa mu vya politike.
Iwe amahoro numunsi ushitse usanga mu bihugu bitari bike amahoro n'umutekano bitifashe neza mu Burundi ho hakaba hagezaho abanyagihugu bavuga ko barara ntibuca guhera ku mukuru gushika ku muto. Kurikire umwe mu Barundi baganiriye na radio RPA kuri uyu munsi avuga uko abona ibintu byifashe mu gihugu.
Ewe umunyagihugu mu Burundi aba mu Burundi abanyagihugu bibera mu Burundi yumva nibera mu Burundi nukuri numva cyo navuga kubyerekeye uwo munsi mukuru w'amahoro hinge mu bindi bihugu kuko umuntu yohimbaza uwo munsi mukuru nari kibyerekana ngaha mu Burundi ko bihari umuntu yohimbaza uwo munsi mukuru atekanye aha ara agitwiwe ata umucuna gupfuni na buhoro ahantu atangira ihera atawunyurujwe ahantu atahindura ihera badateye ibiziga hirya no hino wumva icyo gihugu wavuga ngo kiba gihimbaza umunsi mukuru werekeye amahoro gusa. Turetse nuko uno munsi mukuru unashize abarundi bose barara ntibuca ivyo tuburaho tuvugira gusa abanyagihugu icuka ni kibi urinze wumva nk'uyu yahora ari umushikiranganji wa mbere abogojwe ariwe yaragize yari ari mu bahungabanya umutekano agasubirizwa n'uwundi nyene na wene bakora bimwe ahasigaye umunyagihugu akasigara yiyumvira none hahindutse iki nta na kimwe gihindutse. Nibyo rero abantu bavuga ati burya ngo ibihere birara ngo birarya abantu mugabo bukeye agakubitwa ibirago naho rero mvugira nti nta munsi mukuru n'ukuri umunyagihugu w'umurundi yoja ngaho n'uri muri leta n'uri muri bo nyene nta munsi mukuru umuntu yogenda avuga ati ariko arahimbaza.
Tukiri kubijyanye n'uyu munsi nyene wahari wa mahoro abarundi bahunze bavuga ko ata mahoro aragaruka mu gihugu babivuga bafatiye ku bantu badahengeshanya gusinzikarizwa ubuzima imbonera kure hamwe n'inzego z'umutekano abicwa hamwe n'abanyuruzwa bakabugwa irengero ibica bituma atawiyumvira guhunguka. Kurikire bamwe muri aba barundi bahunze igihugu cyabo cy'amavukiro baganiriye na radio RPA. Eh kubanje n'impunzi
mbona ko igihugu cy'u Burundi ata mahoro kirimo kuko afite impamvu ndabivuga uko nkajewe navukiye mu buhungiro ababyeyi barahunguka n'intambara ya 1993 baza kwicwa sigara ndi imfuvyi turahunga dufungira damutabira ndi imfuvyi fumba nkaje fite amahoro sinshobora kuvuga ko igihugu cy'u Burundi kirimo amahoro urebye ingene batavuga rumwe na leta bataye igihugu bagahunga abamenyeshamakuru bagata igihugu bagahunga abaharanira agace k'akazina muntu bagata igihugu bagahunga abadaharanira inyungu za politike bagata igihugu bagahunga urumva biragoye kuvuga ko icyo gihugu kiba kirimo amahoro hanyuma ukaraba ukungene impunzi zibayeho gushika uno munsi aho impunzi zigirirwa nabi zitotezwa zinyuruzwa zikurwa mu buhungiro zikaja gufungirwa ku butaka bw'u Burundi abandi bakagirirwa nabi mu buryo butandukanye nk'uko tubibona biragoye kwemeza ko igihugu cy'u Burundi kirimo amahoro na burya uno munsi dusanzwe twumva ko abantu bakinyuruzwa abantu bagitotezwa umuntu adashobora kuvuga akari ku mutima yisanzuye acagirizwa ko ari abarwanya iyo leta ucaba wumva ko ata mahoro y'ukuri twebwe nk'impunzi tubona muri icyo gihugu cy'u Burundi.
Twavuga ngo hari amahoro nduhunguke ariko mugabo dushika hano umusozi igihe duhunga harabaye amarisi y'abantu bavuga ngo aba bahunze ngo bataye igihugu mu manga tugeze uye amazina yose yaranditswe ari mu madone ari ku mitumba ari mu makomine ari mu ntara bo nibo bavuze bati uyu muntu yahunguka tuzohereza tumukorere ko nk'uko bamaze tumukorera ko nyine ukavuga ko hari amahoro mbega ninashyira nkapfa kandi nahunze kandi nkicwa urupfu nari nahunze mbega ayo mahoro uwo muntu utaguma aririmba amahoro kuko we yibereyeho nanjye ubuzima bwanjye bwagiye abanjye bariko bararira abana banjye bariko barayerera umuntu rero yahunze niwe yimenye ko yahunze kandi uhunguka niwe amenya ko ahunguka nuko rero jewe n'impunzi nahunze jewe mu Burundi hari amahoro kuri bo mugabo jewe nta mahoro mfite kuko Na muntu uta kunyigisha ngo nyaruka ngo haramahoro kugira ngo ndabone ko byaheze. Rero nahunze uburongozi buri mu bwicanyi ibyo nahunze nta bindi. Rero ibyo bindi byo kuvuga ngo amahoro biki n'ibiki ni wabo kuko nabo nyine ntayo basise. Yaba ari bayasise urabanza atangisa ibikara kiri inyuma atangisa politiki iri inyuma n'ibikorwa n'ibinini.
Bamwe muri abo Barundi bahunze umutekano muke barerekana icokorwa kugira hagaruke ituze mu gihugu. Aha bagasaba cyane cyane ko hotunganya ibiganiro bidakumira hagati y'Abarundi kugira bumvikane ku bijyanye n'itunganywa ry'igihugu atawanja wangura. Dusubire tubumvirize.
Twe nk'impunzi icyo tubona icyokorwa ni uko hobaho ibiganiro bihurikiyemo na bose hanyuma bakiga bakavugana ingene hobaho n'intwaro ihurikiyemo na bose hariyo umugambwe umwe nk'uko biri uno munsi hanyuma abafunzwe bakarekurwa abahunze bahunguka bakumvirizwa bakakigwa nk'abandi Barundi bose utakigwa nk'uko urenga umunyamahanga nk'uri umuntu wavukiye muri icyo gihugu cy'u Burundi hanyuma ugafashwa atawuguterwa igitsure atakubwira ngo wahunze iki mu gihe icyatumye abantu bahunga kihari kandi kimaze kugaragara na burya sentare yaraye yemeje ko kiringo cya gatatu cyabaye ku muhisi wari perezida Petero Nkurunziza iki cyabaye mu manyanga cyabaye mu makosha ubwo barabona ko abantu twahunze tukicirwa mu buhungiro tugakurikiranwa niyo leta igatuma abantu kutunyuruza dokumentasiyo kuduhiga turi mu buhungiro abandi bakicwa atacu bazira muri dokumentasiyo bakicirwayo mu iperereza abandi bagafungwa aho benshi batungiye mu buso atacu bagirizwa. Ibyo byose rero abo byega bakwicara bakavugana ni nabo bategereza kuvugana ingene izo mpunzi ziri mu bindi bihugu zo kwakirwa uwo nkunguka mbega ziyofatwa gute leta rero yonyine y'umugambwe uri ku butegetsi yonyine ishobora kuvuga ngo Abarundi ngo nibatahe oya ahubwo ni byiza ko abo byega bakwicara bakiga ingene impunzi itahuka ingene ifashwa gutyo twese tugahunguka icyatu byayo tudahunguka twongera duhunga tunyuruzwa twicwa tutokezwa twitwa ngo turi mu migambwe igurwanya leta atarivyo.
Uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro wahimbajwe ku kivugo cy'uyu mwaka nduguruye twa Mugina turandurane n'imizi amacakubiri tubumbatira amahoro ndugaye twa Mugina.